se wanyo itsela
Uthando lwakho
Nazi ukuthi wena umfanani
Nginikelok still awukufundi
Uyofana
Uthando lwakho
Uyofana
Uthando lwakho
Ngiphumile kuwe Welele, welele Ngiphumile kuwe Welele, ay 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 we Uyofana
Uthando lwakho
Uyofana
Uthando
Senza te baba, intelleza na meva Ngiyabona ubusitshela ukuthi ngizokunenga Aha shape, sorry Uphele ngisho amathemba Angeke ngibhalele ingomeni ungaze usibone uspeciali ngami Mama yabona bana meva Hopu lona uzomthola phambili uzokunika umendo
Uyofana
Uthando